Benji, Manuziza, Wafichoyo. Namindaji mbere yawe, Numuti mawi shimye, Datangazwa ukuru nibikorwa vya mwami. Zohora mwizi kira uru ambere murije ugiza pyawe nibwoni fuza imisi ya jeyose. Gushimiye kami urukundo wakuze ishimwe yawe nikwire kwisi yose.
Oh, fraco de eso.